nimbura umu journaliste wiyemera
niwikororere hasi kuko handitswe ngo aba journaliste igihumbi bazoba bamukikije bari murinzi birenge byiwe ni gufa cy'umushatsi giwe ntizigera rivunika
ngo witwa Krobis watagwa ndemeze fresh
shetani yako ama shetani Mazo na zaidi.
Ah, jina sio ndeka kabisa.
But guys, abuzengo OG, where to OG? Nyezi ni zina. Umo nolelo. Ngao muka ikiano nena kura nye. Nena kura nye ni gano. Na we avuga yuko iwe nubjereke ye where to. Ngo where to originari. Ngo na where to afeke. Magano kuri nchulo lelo. Ya tugende mungu na mosa. Tugende mori muindi luki. Ya tugende rangu wundi. Ewa, ndamono mutipi na mahembe. Izina ji wundi. Asango wundi na we kume ngo ni mkari zaidi ya watu. Kume wetu ya kubusha vishu mwona ame. Buje ujeme.
Ewe kuitaba. Bon, cyaragenze ukuntu nyene barambaza kubera impamvu cyatari kuyitaba nabwira je kompasi umwandu ngiheza mbere ntazo nabonye. Amweke iyo wandunga ikigira gatatu wabanje ku telefone mu komise taragaro ndazi zashika nko kuri zibiri. Eh n'ubuvu bari gikorwa ndazi free talent nzo bandi kwa ndakora izindi video. Eh bon abazi kene sho kujya kuri Star 7 TV kuziraba. Ego nabari bamenyere gya rubuga rwawe tuvuba ngiye guhindura kwisinoma kugira byose yuhe byurahevye bon harayo zo sanga handitse ko maybe ha shetani cyangwa Lucifer mugabo nzo bibabwira umumwanyi zoza
Nimbura umu journaliste wiyemera niwikororere hasi kuko handitswe ngo aba journaliste igihumbi bazoba bamukikije bari murinzi birenge byiwe ni gufa cy'umushatsi giwe ntizigera rivunika
ngo witwa Krobis
Guys, if now home, let me tell you about the magazine. No, it's about to be Shetani, we are talking. There is Shetani. No, 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 no. 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 No,
no,
no. Mazo na zaidi.
Ah, jina sio ndeka kabisa.
Ebo jina, jina kama kuzi, jina kuzi, ngashetani, mgabo kupata kuzi ngashetani ni ironi wan.
Bon. Niba zabenshi ya batari wanzi ngashetani, mwari geze kumbo na nga wetu OG nyeni zina. Ey. Niba za mbuzu kubeshi wachawa wabzibuka, wachawa bibona.
Ah. Guys, abuzengo OG, where to OG, nyezi ni zina. Umu nulero, ngeo nguka ikiano nena kura nye, nena kura nye ni gano na we avuga yuko, iwi nubjereke ye wetu, ngo wetu originari, ngo na wetu afeke. Magano kuri nchulo lero, ya tugende mungu na mosa, tugende mori, muindi luki, ya tugende rangu wondi. Ewa, ndamono mutipi na mahembe. Shetani. Yes. Nakote kuhembe ya shetani.
Kazi kawe, na ura habuchiki daimu ni kazi kawe.
Umutipe ya bayahi, nusunja hatara li shetani njene iwele nga ho. Yaliko tuwe tuwa tuwa mbayeruje, tuwa tuwa ikinje. Tuwe tuwa 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 mavuta ya wa mga gazi. Shetani hachi tugira. Umeze neza re?
Oh, jeme zene za kama
kwa. Karuka nuki ilatilo magazine.
Ah, merci beaucoup.
Ilatilo magazine lero, kwa matuge ndi kwa naba anumugabo, unomose lero wewe ngila urumusangwa. Kwa matuge ndi kwa urusangwa, uruonga hai. Kuri nchulo lero, abari ya kuilatilo magazine, naba anumaba kene kumenya, wewe ihinduka jawe lero. Ava yuko witwa we tungo originale wahavu yuza urahinduka uchuba shetani. Mm. Wetu mgire yo parkour ya we tu na we originale wetu kumu.
Yes, kama kawaida angu kwa mwanimisa ngemu yu menyele ye. Ngiga ni uchara ngie tuka kura nye na blada ngaha. Na wabigie kubijanye na wetu fake na wetu originale nye nizina. Ama wetu originale mura sangemu muzi ya kabari dani nyene. Ama, apa ya bija Haya bayi bintu birebire birashika turaje no muri BCL kuburana turagirane mugabo nk'abantu bon creation da yamana cyo ni Rwanda rondira ngo nyaka fasha ngo iki cyangwa kiriya mu blada charité le comédien menyere nka wetu mu mwabonye mu ndirimbo ya Pastor Oleg turavugana arambira blada mbabarira mba byarashitse ko sari kahaba mbabarira ntidutandukanye n'ibi bintu Oh, ubucuti bubandanye bon nkuko nanjye nsanzwe ndi umuntu yemera kuri creation ndavuga ati aho utakaza umugenzi utakaza amafaranga ndavuga ati bon nkuko creation ndazifise kandi nawe niba udifise uzobandanya nzobandanya ngizombuza gushika kuri vision yanjye aho nshaka gushika si yo creation yawe tuyonyene yo tumye shika aho nshitse cyangwa aho noshika mugabo ndafise n'izindi zo tuma shika aho nogera bon niko kutangira idea kugira creation shasha nka satani luciferi nkuko musanzwe mumbona ngaho muno no mwanya
guys wabyumvise ibaze umuntu kugira aho apfungwa umutipe yaranafunzwe sindi ko yapfunzwe cyangwa yagize gute mbaga mu mutipe je yandikira ngira ngo ngo konvokasi ngo byakomeye bagiye kuburana yagiye kuburana kwitwa kuvuga ngo yibyizina cyangwa yitwa izina izina ry'uwundi asanga uwundi nawe kumwe ngo ni umukarizi idea watu kumwe wese yakurusha byinshi mu nami buje ujeme izina rya wasanze yari no kwiyandikisha hariya yandikije hariya hejo
bon kawaida ntabwo sikuvuga ngo ndusha byinshi
Oh yeah.
Ahubwo nk'abantu ubwa mbere nyuma y'i look ya Satani ubusanzwe ndi umuntu. Eh? Kandi nawe nyene nyuma y'i look yawe yatwaye yanje nawe nyene ubundi ni umuntu. Inyuma icyo twagiye nagiye guharura twebwe turi babintu twagutegereza kwiheriza bijya bintu. Nawe bari gucagura parkour gute nka ndabikubwiye. Komisere aturumbitse kuri opeje wa mbere atwumviza turubanza rurananira. Haraza opeje wa kabiri biranka dusubiza kwa komisere. Bino birakomera mugabo namubwira petit frère ubyo bwo kuvuga ati izina wararikoze cyangwa wararikomeje ibintu simple kuko kugira urikomeze wari tuwe rifisaho ryari riri
hey guys inyuma yo kuva hejuru twa turi hejuru twa kwana na shetani mugabo twavuye tugenda mu nzu no munsi shetani arana na jewe ariko rero sivyo reka tugaruke mu bazo twako turabazanya ariko ndakubaza ngo shetani inyuma yo gupfungwa Je numvise ngo bakurungikirwa ama convocation. Mbega nka convocation ukibona bwa mbere. Wo yakiriye gute?
Bom, nkibona convocation ya mbere. Sibishasha. Ntabwo bya mbere gitangaza kuko urabizi yuko ingi gutwara igitungwa ahamiga itagutanga kuraka. Naye bayi bisanzwe nyene. Bom, kubera nari business y'ishuri imbere ya mbere sinayitabye. Ni ya kabiri sinayitabye. Bom, je considère ko ntazibonye. Kubera yuko convocation ntabizanwa n'umwana bon iba kuri iki convocation barayiha umushinga nawe muri quartier amahe kuzanira je considère ko ntazibonye bon nyuma yo kwitaba bon cyaragenze ukuntu nyene barambaza kubera impamvu tiye atari kuyitaba nabwira je convocation mwando ngiheza mbere ntazo nabonye amweke iyo wandunga ikigira gatatu wabanje ku telefone mu commissaire ukanka telefone kambwira ati kubera ko cyitaba nakurinda ikindi convocation cyangwa ubije kuza kubera yo nayo nayibonye Ndushitse komiseri baraduha abapeje baratwumviriza bwa mbere biranka ko duhuza turagenda utasubira kwa komiseri komiseri yadondora undi mupeje bon birabura udubi nyene birabura imvo n'imvano nk'uko nakubwiye bon inyuma y'iyi look fise uyu mwanya inyuma y'ahandi umuntu bon nawe nyine inyuma y'iyi look yo kwambara wetu bijya bintu bon muhora mumbona ko cyangwa muhora mumubona ko nawe nyine n'umuntu ama arazirambwiye ati blo none bigende gute tubikomeze vraiment bigende gute twankane kubera ibi bintu bon vraiment n'umugenzi wanje wa kera kuva kera gushaka none munsi bon kuko je creation si kintu nirwa ndajya kurondera handi bon ibyo mfise muri creation birankwiye bivanye n'imyaka mfise na experience no mfise mu byo nkora uko ingana kose yaba rero cyangwa nyinshi mbwabo birankwiye ndavuga ati bon ntacyo kandabiguhebeye mbwabo condition nizere yuko ntabwo nsinze kandi nawe ntukinubwo ngo nagutsinze muri make twumvikanye bon ntamwandikira urupapuro nyine ndamwemerera ati jewe naka ndahebeye naka ibi bintu byo gukina uku nuku ngo ntibisigura ko ntazokina nzobandanya nkina kuko creation ndazifise nzokina ni ngono ushobora gukina nka Abraham nkambara ikanzu nkashyira ku bwanwa nkashaka ibindi mbwabo Kwetu ndari guhebeye iyo zina turandindari hebye bandanya nkuko uvuga ati wari wabandanije ntuzogire ne ntuzo ntiyazo have biza ngo ndani ngo yarangiriye nabi ibintu nkibyo ngabo nibaze uko anamarame
guys nguzo kigana ngo iri zina azopfunga umuntu iganye wetu rero mako bya jana mukomeranye sibyo ariko rero reka tugaruke muramaze kumareje ya gutabuje convocation nkuko yabivuze mugabe ariko nubivuze ku convocation ntirungi ntitwara umwana ngo irungi ku mushinga ntahe akore ngo yishikane mbega ushatse kuvuga ko rero convocation ya mbere cyangwa ya kabiri yazirunganya umwana aho kuzishya kwa mutwara
bon ha jeje vya convocation nibaze nitwa bigaruka ko kuzi arenganye cyose no nkubonye yofata nk'umuntu arengana akayimuha ngo ntware bakanaka kubera yibaze ko twumva tubuziranye ako nti mubutungane bwa singene bugenda ukurikirana kuva ku mutumba gushika hejo
he guys nanje rero uzokwigana Clovis tubihere no munsi ugara rukwihana cyane magazine amenye ko rino zina ubu ngiye kujyandikisha ni jewe jenye uzokwitwa rino zina azabanza kuzi wanje asinyire cyangwa tubyemeranye tuvuga kuti bimeze gukyana gutyo reka tugaruke wewe rero uramaze kuvuta je creation ndazifise we tuho namaze kumuhebereza nagiwe reka agome kwa wetu ucuza rero nka shetani ndenda kene rero twinjire rero muri shetani nyabyo mbere shetani kubera iki we tu si yezu mugabo wewe kubyoje kuri shetani haba ikibazo cha gute
bon inspiration fise yo kugira muri creation ya shetani maybe benshi mumbise shetani bakumva lucifer bon bashobora kuzontera amabuye cyangwa bakumva kumenga ikintu kibabaje bon umuntu arisema umuntu ne bon arapinga imana iki bon essentiellement twese turabizi en général imana irabaho kandi turabizi ko satana arabaho sivyo ngiye kuraba abakristo muri kino gihe ni benshi mugabe icumuro ibyaha biguma bigwira kubera iki bigwira no kubera tudasenga no kubera tutumva ubutumwa uno square tutumva ubutumwa kandi square tudasenga turasenga mugabe turirengagiza ko satana ariho rero nafashe iyi look kugira abantu nibabona bazabona satana reka nasirikira kuri rezo sosiyo akarakina bon satani ba mu mitwe yo bazaguma bibuka satani maybe ni nka clan day ndiko ndabaha bibuka ko satana abari hafi cyane cyane abasenga babyibuka ko satani iri hafi kandi ababazwa n'abantu basenga bon nzogerageza no kubereka ma bon nzogira kubereka satana aratega ibitego byinshi bon abapastori barababwira satana afatira ngaha afatira ngaha maybe hari igihe baba bari mu rusengero satana akaba yahageze ugasanga kumviriza ibyo pastori karavuga ugasanga ari nko muri yandwa leader ariko aricatingira bon nimba uri umutipe wicaye mu rusengero uri kurasenga ufokasinga pastori ibyo akavuga cyangwa patiri ugasanga wicaranye n'umukobwa yambaye minijipe kacuguma wirabira jone ya badadi hajya yiga bon umba aho se n'inzira satana cyangwa umugabo wo kubera bon utabisize kumwe ubyiyumvire ngo ufokasinga ngo ushobora kubitahura
aho jewe numva umenga ibi iri kurambwira we tunari narabimubwiye twaganiriye mugabo wetu hari ikibazo cy'uko yambwira ngo ntuzonye ndondere tuganira ku bya Dani mugabo ariko ndo nshuro ngira ngo niyo ko mbanze kubona umenga mwahuje yagutahuye nawe ukamutahura mugatahurana ubuntu baza kongera ngo kubica reka byo babyoroshye cyane muri ko
biroroha njye nta kibazo mfise nkuko nabikubwiye cya gihe babimbwira ati njye umwanya wari wose uzo mpomishwashwa bon n'importe umuntu wari wose uzo ushaka kumpunza ndi disponible nta kibuza ntaza
guys njye ngira ngo kino kiganiro sinogira kirekire ariko njye ico nifuza n'icya gute kuva ngira ngo uno munsi nyene jamera we tundamurondere we tungira ngo nzoje ndamurondera nawe yambaye ya myambaro yiwe none muvandimwe nawe ndamurondera yambaye no myambaro hama dukora ikiganiro nyacu ubwo urumva uno munsi nimba maze gukora ibiganiro bibiri na Dani we tutarabonana nawe nuko hari habaye gutahurana nabigira ngo ndetse we tugashaka ko ariko iyumvira ibintu byo mu butungane cyangwa byavutse mugabo bwa bucuti inyuma y'ino luke yavuze ko ari umuntu we tunyuma y'ijya luke nawe no muntu nimba ari umuntu nanjye nkaba umuntu rifuka ko twora ubwo buntu bwacu twabushira hamwe tukabyara ikindi kintu icyo rero ni kimwe Dani wewe tuvugana byinshi mugabo jewe abari badukwirana ku cyatuma magazine simba nifuza yuko bumviriza ibi twavuze ahubwo baje kuraba ibyo twavuze ko ari byo inyuma y'ukwitwa shetani hari video nimwe irasohoka y'iwawe uri shetani
yego zirahari narakoze video zishika kuri zine mugabo zimaze kujya ku mugaragaro ndazi zashika nko kuri zibiri n'ubuvu bari igikorwa ndazi free talent nzoba ndi ndakora izindi video bo abazikeneye sho kujya kuri Star 7 TV kuziraba ego n'abari bamenyereye gihe urubuga rwawe tuvuga ngiye guhindura ku isinoma kugira byose iyo uhevye urahevye bon hari abo zose nganditse ko maybe nka shetani cyangwa lucifer mugabo nzobibabwira umu mwanya uzoza
guys ngira ngo ibyo nibyo ntumva nivuza ko umuntu ababwira umukeneye njye kuri Star TV Star 7 TV
yes
wa ujya mu TV ndamwemera sana amazi mesa ariko arabikora neza ariko araza neza aho niho wanubwira ngo nubatumirira mujeho ndetse mugire subscribe kuri channel ya Star 7 TV mugire subscribe kuri channel yabo hama ntimwagire no kuza kugira tiro magazine mugire subscribe abatarayikora rwanda ndabasabye mukomeze kuza mugire subscribe kuri channel yanje Facebook nayo nyine nitwa iratiro magazine aho nyine ntimwagire kuza kugira subscribe kuri yo jeme kuri yo yacu hama mwebwe mbe na Facebook imwe mukoresha
bo Facebook turayikoresha mucha mujya kuri page mukandika Danis fans mukacha mubona page yanje mucha mukurikirana ibikorwa byanje gatano kuri gatano bon nubwo bahora bamenyeye gukurikirana ibikorwa byanje kuri wetu TV please desa sanga seti yibagire babandanye bagira subscribe yibagire kuko byose bizohashika
guys ona comedy bacu ni ngorane bafite ibintu byinshi cyane bariko baraduhisha arakubwira ngo ugume ugira subscribe kuri channel yiwe ndetse ntugire no kuri Star TV 7 kuri Star 7 TV ngo nawe nyene n'ubwo byo byose bafite ikintu ngo bakina kina bya Dani reka genda ndagukemurukire kubona no munsi wangende nka shetani mugwe gusoje we bana ibintu byo kurota iyo kesho nayo ni higana no muntu natinye ndarota sasa rero we mpamba ndakurota mugabo urumva ibyo tubyihore
kundota biravana urashaka kundota ndiko ndajya kure yawe nka satana ariko ndajya kure yawe cyangwa akazi mukamugahana iminwe bizovana nawe niba bona urota duhana iminwe rero duca wiga ibyo icyo uzokurikira
guys nize no kumurota anyegera kure reka ndakwemurukire cyane kubona umunsi wangende kwiratira magazine rero
merci beaucoup
makoto cyane kwa dukirikanye kiratiro magazine mbwe kwa subscribe kuri kiratiro magazine Facebook ni kiratiro magazine nyene je me bandayikeneye comment ya bandayikeneye ama video dukora nawe nyene tuzo tubahereza ngaho oye ciao ciao makoto cyane produce kuri micro nyuma ya kamera ari Espoir the creator.
Sawa, merci beaucoup nanye ndabashimiye ndashimiye n'abakunzi ba Iratiro magazine kuba nabagendeye ukanyakira.
Yaga yaga.